Akahai e na Hawaiʻi, Lokahi a kulike. ʻOluʻolu ka manaʻo, Haʻahaʻa ko kulana, Ahonui lanakila. ʻAloha e